Section 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Section 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Section 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Section 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 and 2 3 and 4 5 6 7 8 4 and 2 3 and 4 5 6 7 8